WhatsApp huyo.
Ule WhatsApp, yazo WhatsApp.
Kwa tuna yani huku.
WhatsApp.
Alafu
Oh, my God.